Sabuwar rawa ce a ba wannan salon mutane Sabuwar rawa ce a ba wannan salon mutane Sabuwar rawa ce a ba wannan salon kuwa ne taka
Nasiri kenan.